Shalom wakunzi ikiganiro kanguka izina ryanje ni Chris Ndikumana uno munsi ku munsi wa gatanu nashaka gusangira namwe amajambo meza amajambo agusaba ko uhitamo cyane cyane utahure yuko satana ashobora kubesha kuko hari igihe wibaza yuko abantu bazoja mu ijuru ari abantu bakoze ibikorwa byinshi bakoze ibikorane babwiye abantu benshi ubutumwa bakabazana kuri Yesu ariko kuja mu ijuru sivyo nivyo abakoze ibikorwa byinshi bakazana abantu benshi kuri Yesu ijambo y'Imana kwereka yuko azoro nk'impera ijanye n'ibikorwa bakoze ariko kuja mu ijuru ntibisaba ibyo bintu byose kuja mu ijuru bisaba ikintu kimwe gusa bisaba ko wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ukemera mutima wawe kuri umunyavyaha ukemera ubushobozi bwiwe ko yapfuye akazuka ukamwakira ukamwatura ukamuhamagara akaza mu buzima bwawe ukemera ugaca bugufi kuja mu ijuru bisaba guca bugufi ukemera kuri umunyavyaha abantu banka gukizwa banka kwihana tuko turababwira bino butuma bwo kunzo gatano bakumviriza ariko bakavuga ati si byanje bakabohera ku madini harabaje ku madini bakiza ku dini izo bagakiza nta dini narimwe rijana umuntu mwijuru ndabisuyemo nta dini narimwe hano kwisi rijana umuntu mwijuru kuko umunsi w'urubanza tuzovuga ngo je nasengera mu ishengero riniri nasengera mu itorero riniri ivyo ntavyo bazi mwijuru nibitaho amatorero siya zo kujana mwijuru itorero canke ishengero riragufasha gukura mu gakiza gukomeza mu rugendo ariko siyo rizo gwagakiza agakiza na maraso ya Yesu Kristo yakogeje nimba warogeje na maraso ya Yesu niho uzoshobora kujana mwijuru ariko ata maraso ya Yesu ari kuri wewe naco bivuze igihe abanyisi bagiranye mu kigo cy'isezerano basabwa ko umuntu wese ashira ikimenyetso cy'amaraso ku muryango kugira umarayika niyaza abonye icyo kimenyetso ararengana nuko yuko amaraso ya Yesu niyaguzigama njye gutuma kuye kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza uguhitamo ni wewe uca bugufi genda bereka rero muri bibilia musomye muri Luka 23:39-43 Luke 23:39-43 batwereka Yesu ari ku musaraba hari ibisuma cyangwa abajura babiri umwe ari buryo wundi ari bubamfu cyangwa ubumoso umwe aramuseka aramutwenga aramubwira ati nimbura umwana w'Imana ni wibohore udukure nga kwiki none twobabara kandi we ari urumwana w'Imana ufise ubushobozi niko kumuhema aramubwira ati ni gute twobara twese kandi nawe uri umwana w'Imana sivuga ngo yaravyemera ko yakora muswenga cyangwa museka ati nimburi Kristo nuwanze wewe wikize wibohore uve kuri uyo musaraba hamara tukudukize ariko murongo wa 40 uwundi araca bugufi abanza gukarira uwo nyine yakora suzugura Yesu aramubwira ati wewe utinye Imana bisigura yuko nubwo yari mu vyaha yari musuma yakoze makosa yaratinya Imana hari abantu benshi bakora makosa bari mu busambanye rero mugitanye kandi batinya Imana bazi Imana sivuga batinya Imana kundi barazi Imana kwihari kandi barazi kuvyo bakora makosa hari abantu batemera Imana bari mu busambanye mu bwicanyi mu bubeshi batemera Imana ariko hari abandi bakora bikora bari kwaranyumviriza kandi bazi ku Imana iriho n'ijuru ririho n'umuriro uriho na Satani ariho barabizi rero wewe ubizi nagenda kubwire yuko ni wewe uhitamo ushaka kuvuga uti je byarananiye guhagarika kamere byarananiye guhagarika ubusambanye byarananiye guhagarika kubesha ntegeza kwiba kugira ntungu umuryango ivyo vyose kuravuga ntivyitwazo ico nakugira nuko Yesu arafite ubushobozi bwo kukubohora nimba wemera ko Imana ihaba nuze kuri Yesu hashobora rero yo ndutinya Imana umurongo wa 41 yavuga ati twebwe tuko tuziri kuri kuko twakoze ivyaha ariko uyu unyu kuratuka nta kibi yakoze acabwira Yesu ahane hakomeye cyane arahindukira bwa mbere ko acisha hejuru ya Yesu bwira uriya mujura nkawe hashavuga ati uzunyibuke ntavyo muzutwibuke uzunyibuke ni washika mu bwami bwawe Yesu acamwishura ati ndakubwije ukuri uno munsi nyene uzori kumwe nanje muri paradizo mashobora kuyumvira umuntu ari ku musaraba yari umwicanyi nta mwanya aronse yo kuja kubatizwa amazi menshi ariko aho nyene araronse agakiza kubera yabwiye amajambo mazima Yesu bisigura ko nawe hamwe wobwira Yesu gafukama ukabwira Yesu uti ndasavye na jewe unshoboze nubwo ndwamboshwe nkuko uyu bwari aboshwe yari ku musaraba nubwo wamboshwe n'ivyaha ushobora kuboshwe n'inzoga n'urumogi sinzi kikuboshe busambanye hari ibintu urimwo vyakorane kuvamwo ariko umubwire Yesu uti ndakeneye wewe ufashe unyibuke untabare wemere kuri umunyavyaha kuko uyu mugabo amajambo yavuze birekana ko yemeye ko ari umunyavyaha avuga ati uyu Yesu n'umugorotsi nta vyakoze ako twe turabanyavyaha murongo wa 41:41 yaremeye yuko ari umunyavyaha nawe ni wemere kuri umunyavyaha uce bugufi uhamagare Yesu aze mu buzima bwawe takubije kuri yuko Yesu muhamagaye araza agugire icare gisha uzuronga yakiza nk'uyu mugabo nyene bitaravye ivyaha wakoze uhamagare Yesu nimba ushaka umukozi w'Imana gufasha uhamagare 2016 11 73 abari muri Amerika cyangwa muri Canada mushobora guhamagara ku 6 13 462 93 52 Ubu tugeze mu mwanya w'inyigisho turakomeza inyigisho nise mpemu yera ninde ni inyigisho imaze igihe twayitanguye itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 18 mars rero bashasha batanguriye ngaha nyene murashogera muri archive mu karabiyo inyigisho ayitangurira kuko ari vyinshi cyane twanze kuvuga kuri mpemu yera gatumenye neza uwari we nejo nako navuga ibyerekeye umunsi wa Pentecote niko ndaberekanye ne boss bari hejuru abantu bashikije 20 barindiriye isezerano umunsi wa Pentecote boss ari hajya boss begeranye kanavuye ko Pentecote wari umunsi mukuru rusanzu hari muri Israel. Suvuga ngo watangu uyu munsi wa rusanzu uhari n'umusezerano rya kera hanyuma bariko barasenga bari mu cyumba cyo hejuru barindiriye haraci iminsi ishika 10 Yesu yamaze gusubira mu ijuru hanyuma ngo haza ubushobozi baruzura muhemu yera habaye ikintu sinzi ko kirasubira kuba ku isi ntawe numva byasuye kuba aho umwe wese arafise umuriro umeze nk'ururimi ku mutwe benshi basobanura yuko bisigura ko ari ubushobozi wo kugenda kuvuga ubutumwa kuko ururimi nirwo ruvuga niko benshi basigura ariko ivyo sinzi ko birasubira kuba no musi bishora kwa byarabaye ariko ikindi cyabaye bose aruzura mwemu yera muka wera baramera nk'ababurewe nk'abasinze kuburyo abari ngaho bavuga ati abantu baburewe cyane basinze kwera ikibumva bavuga izindi ndimi shasha batari bazi bwa rubwa mbere abantu bashora kuvuga undimi nimba muze kumva abantu bavuga mu ndimi vyatanguye kuri uwo munsi rero ngo bavuga mu ndimi uko mwemu w'Imana abahaye kuzivuga rero nako nabereka yuko yubuzuye mwemu yera hari bundi bushobozi uronka Petero murazi yuko yaratinya kwemanga Yesu n'igihese ko atwaga ku musaraba yaramwihakanye inshuro zitatu zose atinya ko bohava bamubamba nawe nyene ariko ko yayuzuye mpemu yera ntiyaragitinya igihantu hatanga kuvuga ngo abo bantu bari ngaho ngo baborewe ngo basinze Petero niyo yaciye ahaguruka mu rongo 14 byakoze no mu 2:14 acte 2:14 Petero yahagurutse arababwira ati mwaba yahudi mwe ndashaka munyuvirize mu rongo 15 abantu mubona ngaha basa nababorewe cyane basinze ntibaborewe ntibasinze nibazima kuko hacari saa tatu yo mu gitondo nuvuga yuko ico gihe nta bantu banywa inzoga mu gitondo hari nka saa tatu yo mu gitondo neve nta kuntu umuntu yoshobora kuba yaburewe yaba ari mu ijoro buvuga ngo baburewe ariko haracari mu gitondo ntibasinze ahubwo ari buzuye mpemu yera murongo 16 atatangura kubabwira ivyo umuvugishwa Yoweli yavuze ko misi ya nyuma Imana izosuka mpemu wayo ku muntu wese afite umubiri abahungu n'abakobwa bazovugishwa abakiri bato bazogira kwerekwa abasaza cyangwa batama girinzozi ivyo rero vyabitanguye gushika ivyo Yoweli yavuze mu sezerano rya kera musomye rero kubandanya mukomeje gusoma amajambo yakora babwira yakora basigurira ko Imana ikurashitsa ivyo yavuze kuva kera uyo ko yavuga ni Petero atabwo bafise adatinya ko bava mwica kuko yari yamaze kuzura mwemu yera yabwiye amajambo menshi arinjira mu mategeko muri Bibiliya muri Zaburi arababwira bereka mu byanditswe yuko ibi bikoberaba ari sezerano rya Imana rishitse murongo wa 37 uranayiko bamaze kunyugwa bose baravyumva barakogwa ku mutima n'amajambo Petero akoravuga bashabwira Petero nari ntumwaza ari ngaho ngo none dukore iki iyo umuntu mugiye kumva kugira ngo none nkore iki aba yanyuzwe Petero acababwira murongo wa 38 ati ni mwihane umwe wese abatizwe mu izina rya Yesu Kristo kuguharirwa ivyaha kandi muronke ingabire ya mwemu yera urumva mwemu yera ni ingabire ko nisezerano nta bushobozi bundi kugira urakira ingabire yamaze tangwa kuko ngo isezerano murongo 39 isezerano ni kubana banyu nabandi bari kure uko bangana kose bazokwizera kuva yuko natwebwe uno munsi isezerano rya turaba kugira dushobe kuzura mpemu yera ntiyari abintuma gusa natwebwe iryo sezerano ni ryacu nabazovuka mu nyuma mu izina rya Yesu barashobora kuzura mpemu yera nshaka kubereka yuko murongo 38 Petero avuze ngo ni mwihane kinca repentance yo kwihana ibi nshaka kubwira abantu bamavuga ngo uno munsi ngo ntibikeneye kugira abantu ngo nibihane maze kuyumva cyane ku marezo sosio ngo nibigikenewe kuvugira abantu ngo nibihane ngo babwire ukuno kwa Yesu ngo haya mangwa zo byibwira bonyene ariko Petero ntiyarindiye ko bavyibwira yuzuye mpemu yarabwi ati ni mwihane umwe wese abatizwe urumva kwihana ni ubutumwa bukwiye kuvugwa n'uno munsi harabavuga ngo nivyo ngo ni ubutumwa bwa kera oya uno munsi burakenewe mpemu y'Imana ko arabwira abantu bihane kandi abantu bace bihana barakizwa abakizwa baba benshi nage nabereke rero gatoya yuko kuzura mpemu yera baruze mpemu yera uwo munsi intumwa zazuye mpemu yera ariko nashaka kubereka ko umuntu ntiyuzura mpemu yera rimwe gusa umuntu yama yuzura mpemu yera nivyo abantu benshi bavyemera ariko nabereke mu byakoze intumwa cha kane acte za apostle chapter 4 musome kuva mu murongo wa 21 kugeza mu murongo wa 33 aho babatera ubwoba bashaka kubica ugira ati ni mwasura kuvuga Yesu turabica baca barasenga baje hamwe barasenga aho akorasenga nibande baba ndi buzura mpemu yera kuri Pentecote barasenga hanyuma mu murongo wa 31 verse 31 ivyakoze intumwa kane 31 Acts za podcast 31 abigishwa ngo aho bari kwarasenga ngo haba nkanyu mugigima hanyuma ngo bose bacabuzura muhemu yera bacavuga ubutumwa bwiza badatinya atabwoba abo nibande niba abandi bari bamaze kuzura ariko barasuye kuzura kandi kuwa mbere nzokomeza mvuga n'ibyo kuvuga mu ndimi ndabibutse ko ejo musu usengera rwaye mugire ukene nziza.